Yo, y'all know what it is. Yeah, the Kenya Boys, C. Ryder, Kenya Boy, Kenya Cuz, yeah, Hustler, Little G, yeah,
yeah.
Moto moto paka yo tolona wivu mkwite nani ama mtoto leo baby naomba kapu.